guze endhawu leyi langutisaneke ni ntshava ya swipfuno. Ntshava leyi I masirha ya tihosi ta khale leti a ti fuma kona, a ku halaka ngati.
A n'wi celelana ndoda, u pfuna ku ya le u yo kupa umhlava wa maphansi. Make me feel angry.
U lava yini? U lava yini? Naswona hi wena mhaka. U swi tiva kahle leswaku a wu laveki eka ndhawu leyi.
I came here to see the land and the mountains, Matala. Everything, Matala. You see, I don't...
My brother's trapped. We need you to speak to your ancestors.
Why did your brother go to that place in the first place? But I understand. Dysfunctional family.
If my plea is not successful and my brother dies, I will raise this child to kill the Gaza tribe. Igazi laka Gaza lizochitha igazi laka Gaza.